Ngoma khona into okumele uyibone ngamehlo kamoya. Khona into okumele uyibone ngenqondo kamoya. Ube se uyayikhulelwa lento oyibonayo. Ube se uyayibeletha lento oyibone ngamehlo kamoya. That is why uma ungaboni lutho akusilula ukuthi kungaba khona into oyikhulelwayo. Uthi uNkulunkulu ku-Abrahama sebahlukane noLot. Uthi lift up your eyes as far as your eyes can see. Uthi umdala wezinsuku, that land I will give it to you. Ngizokunika lokho okubonayo. Uma ungaboni lutho angeke ukhulelwe lutho. Uzokhulelwa lento oyibonayo. Ubelethe lento oyibonayo. Buza umakhelwane ukuthi makhe ubonani. Ngoba kubalulekile ukuthi ube nevision. Masikhuluma ngevision, sikhuluma ngombono. A picture of your destiny. A picture of where you are going. A mental picture yalapho yakhona. Kukhona into okumele uyibone. Yingakho uElijah uthe encekwini yakhe, hamba uye ngasemfuleni ungitshele ukuthi ubonani. Because ukhumbule ukuthi imvula beyikade ingani for 3.5 years, kodwa ithi inceku kaNkulunkulu, hamba uyobheka ngasemfuleni, hamba uyobheka ngaselwandle, ubuye ungitshele ukuthi ubonani. Uyabuya uthi angiboni lutho. Uthi kuye, buyela kuze kube kayisikhombisa. Ngamanye amagama, buyela kuze kube khona into oyibonayo. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukusebenzela phezu kwento oyibonayo. Ngamanye amagama, you cannot possess what you cannot see. You cannot have what you cannot see. Khona into okumele uyibone. Kuze ukwazi ukuthi ube nayo. Kuze uNkulunkulu akwazi ukusebenzela phezu kwayo. Wathi masekabuya kwesikhombisa, uthi ngibona ifu elincane elilingana nesandla somuntu. Wathi umprofeti kaNkulunkulu, as long ukhona okuncane okubonayo, as long ukhona okubonayo, nayo imvula enkulu iyeza, nayo imvula enamandla iyeza. As long mangaba khona okubonayo, if you can just see it, then you can have it. If you can just see it, then you can possess it. Mele kube khona into oyibonayo.